kumva encore uga precisa ngo mu gutwi kw'ububamfu washoboye gute kumva about angels abamarayika bakugira hanyuma ubabona gute onda ramgira ngo mu bikorane kensha igihuvuga ngo ndabona mu marayika inyuma yawe agira gukore ku rutugu ukazibona umuntu aragiza ma reaction by'ukuri ku mu marayika mukoze ko kubera iki twebwe tutaba tumubona ko uburi mwishengero ukavuga ngo umumarayika avuganye nanje mugabo abari ngaho ntitumwumve wewe uba wamwumvise gute ni giki gituma wewe umwumva abandi ntibamwumve ngibi bibazo ngiye kwishura ko hanyuma mfashe umuntu wese ingene yashobora kumva ijwi rya mwe muyera no nako ingene yashobora kumva abamarayika kubona abamarayika gukorana no kugendana nabo ndetse no kuvugana nabo Mwami Imana ngo hayicubahiro ndagushimiye ku bwa kino kiganiro. Lele barabushka para neanosko para diados. Zebra atusko para mande ligaraba ashte. Ligo shahate pila asofregedus. Bamarayika ndabahaye ikaze aha muri kino kiganiro. Muvugane nanje, muvugane nihanga. Mwe muyera uvugane nanje, uvugane nihanga ndiko ndadukurikira. Unyemerere wugurura amaso y'abagira batukumvirize. Kugira ngo bashobore kubona kumva gukora ko kugendana no kuganira n'abamarayika maze ubutima ubuzima bwabo butangure koroha ibintu bitangaje mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu abizera mwese muti amen 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 just those who are ready
biteguye
just type amen
mwanikiti amen
haleluya
amen
Beatrice amen arumuntu yanditse ngo kaje ndagakeneye the queen reka ndabashimire nta imbere yuko ninjira mu kigo gatoya mukanya gaheze nari kumwe na madamu mu cumba itara ryo mu cumba rirapfa itara ryo mu cumba ripfuye ni itara ntari kwikorera kuko ni ya matara bari yesi cyane muri plafond hanyuma lirandiranja ryakwakije rigacika ryatanguye ricikagurika mu nyuma riranga burundu ndava muri chambre ndicara muri salo nora telefone ngo telefone umufundi yabikoze mugabo mu gihe ngoma na mu telefone umumarayika arambwira ngo wait ahari ndi ngoma ndabigishikije ari n'abamarayika umumarayika arambwira ngo rindira gato yasubira mu cumba subirayo ndajyatse mbona rimeze kwa kundi ryapfuye umumarayika acarambwira ngo tora ya nkoni bagushikiriza igihe bagusiga amavuta hanyuma uyikoze kuri plafond niwaza kuyikoza ko ucuzimya wongere watse bizoba biheze ndumve the voice of the angel ndumve ijwi ry'umumarayika akunda kuvugana nanje aciye mu gutwi kw'ububafu ntora yango ni nkoza ko nakije itararimera neza ngarutse muri salo nsanga iryo muri salo naryo rikorera deranje rikorera deranja ndiko ndaraba mu mashine itara rira deranja wa mumarayika nyine acarambwira ngo haguruka ugende ukore kuri kajya kantu nakantu nakoze ko paf byose bimera neza the angel iyo wumva abamarayika iyo ukominikana uvugana ugendana ukorana n'abamarayika ubuzima buroroha hari ibintu bimwe usanga bitakuvuna hari ibintu bimwe musanga yeah, oh my god hagira umuntu yandika ati ndabikeneye mu izina rya Yesu kaneza hawa kaze hagira umuntu yandika ati ndabikeneye mu izina rya Yesu hagira umuntu yandika ati ndabitambukiramo uno mugoroba oga apana kuvyandika gusa vyature aho nyine uri mu nzu yawe vyature bivuge aho nyine uri kuradukurikirana uri vyature bivuge uti oh my god ndabitambukiramo mu izina rya Yesu amaso yanje arategerezwa kuguruka amatwi yanje aruguruka ubumenyi ngira nakire bibiri ivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya muri Yohana 8:32 ho bavuga ngo muzomenya ukuri maze ukuri kuce kubaho kwidegembya hari ibintu bitari bwakunde apana kubera ko bitabaho ahubwo kubera ko ukeneye ubumenyi you need knowledge abantu iyo bari ko baratwumva tuvuga ngo I see angels ndiko ndumva abamarayika bumva umengano ubusazi ariko si ubusazi bicika ubusazi kuri bo kuko ari bishasha kujya nyine muwa gatandatu umwana wo muwa mbere umubwiye ngo bitanu gukuramo 50 birakunda akubwira ngo wasaze ariko niyegera imbere mu 7 azuca abona ko bwa bundi ahubwo ni wacara ameze neza ikibazo siwe ikibazo n'ubumenyi yari afise nagoma nakubwire rero ngo birashoboka ko iri joro uhereye no mugoroba utangura kubona kumva gukora ko kugendana n'abamarayika oga umudamu wanje yababera icyabona hari giye twicarana kuri table amanje turiko turafungura akabona ndashidutse abaza nibikite hari umumarayika ariko aranderanje donc iyo umaze kumenya na monde spirituel iyo umaze kumenya ingene bakora agira igihe amarayika mukina bakaza bakagukinisha ikindi gihe mora ntahandushe mvuye mu gikorane ntashika ndushe ngaca mbwira umumarayika ati muze kungirira massage ariko none umenye ubwira uwuhe mumarayika ubwira umumarayika jejwe iki ninde uza guhamagara umuhamagara gute bigenda gute na hagi muntu yandika ati nditeguye I'm ready. Hallelujah. I'm ready. The problem of Christians, ikibazo cy'abakirisu barafuka ubwa kabiri iyo muvutse ubwa kabiri wamuvukiye mu isi itaboneka bibiri ivuga mu gitabo cy'Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 13 ngo yadukijije ububasha bw'umwiza atwimurira mu bwami bw'umwana wayo akunda cyane igihe ukijijwe uba wimutse from the kingdom of darkness to the kingdom of light uva mu bwami bw'umwiza ukimukira mu bwami bw'umuco igihe wakiriye Yesu umwami n'umukiza iyo wimutse wategezwa kumenya amayira ajanye naho wimukiye iyo uvuye mu gasenyi ukimukira mu kinanira mu misi ya mbere bigusaba kumenya amayira ajanye no mu kinanira iyo wimutse uvuye mu bwami bwa Satani ukimukira mu bwami bw'Imana wategerezwa kumenya amayira amakartu inzira zagutse n'izikirundi zimatanye nawe ahantu wimukiye aho bita mu bwami bw'Imana nico gituma uyu mugoroba Imana yanyemereye imuruhusha ko ndabigisha ibijanye n'isimemo kugira ngo ukorane n'abamarayika hari ikintu ca mbere utegerezwa kumenya utegerezwa kwiga gutandukanya isi y'imwemu no kuvuga ngo le monde spirituel the invisible realm isi taboneka n'isiboneka biratandukanye bikora gute biratandukanye uri karanyumva mbira ati ndakumva mu izina rya Yesu Kristo hagira umuntu yandika ati ndakumva ndiko ndabyakira mu izina rya Yesu Kristo ndakumva kandi ndabyakira mu izina rya Yesu Kristo isi itaboneka ikora gute na let me show you something reka ndabere iki kintu isi itaboneka ikora gute sinzi ko kino kintu ngoma ndabigishe muri mwiteguye gucangira itanguriro igice cya mbere kugira amenda bere kingene isi iboneka n'itaboneka yabayeho haleluya bibiliya ivuga ngo mu itanguriro igice cya mbere ngo mu ntango imana yaremye ijuru n'isi ndaja ku murongo wa gatatu umurongo wa mbere tubwira ngo mu ntango au commencement Dieu créa le ciel et la terre mugabo nibatubwira ingene yayireme mumvirize ikintu ngoma ndabigishe nga au commencement in the beginning God created heavens and earth imana irema ijuru n'isi ariko ntibatubwira ingene yayireme ibindi byose byaremwe imana icitubwira bibiri icitubwira ingene byaremwe havuyemo ivyo mwijuru ahangama ndabigishe simwe umurongo wa gatatu Imana iravuga ngo ni habeho umuco let there be light ni habeho umuco bibiri ivuga ngo umuco ubaho mwisi y'imwemu iyo bavuze ikintu ntibakivuga kugira ngo kibeho bakivuga kuko cabanje kubaho umuco wari mu mana Imana ivuze umuco ucuragaragara Bibiri ivuga ngo Imana irabandanya ngo nihabeho imisozi. Let there be mountains. Imana ivuze ngo nihabeho imisozi. Imisozi yari isanzwe iri mu byiyumviro by'Imana. Imana ivuze imisozi ikaca yaparesa. Imana ivuze ibiyaga bikaparesa. Imana ivuze ibiti bigaca biseruka. Imana ivuze inzuzi zigaseruka. Haleluya. Mugabo itaravuga vyarihe. Vyari mu Mana. In the mind of God. Vyari muri pensée de Dieu. Ndabasenga ngo connect iborohereze mu izina rya Yesu Kristo. Oh God. Oh God. Hallelujah. All these things were in the mind of God. Ibi bintu byose Imana yakivuga ngo bibeho byari mu byiyumviro by'Imana. Now, mwisi turimo iyi si, la terre, the earth, on the earth, iyi si turimo, iyi si iboneka, le monde physique, ou bien le monde visible, muri nosi, ibintu tubivuga kugira ngo bibeho. We speak to see. Ariko mwisi y'Imana cyangwa mwisi y'imwemu ibintu bibanza kubaho communication ya mbere ni mu byiyumviro in the mind. Imana mu kurema ijuru yaragiyumviriye iricarira abaho. Mu kurema ibiri mu ijuru, even the angels n'abamarayika, Bibiliya ntitwereka ko Imana yagiye kubumba. No. Ibindi byose byo mu isi Bibiliya tubwira ingene byashizweho. Bibiliya tubwira ngo Imana yaravuze bica biraba. Kubera ko Imana yarinze kuvuga ni kubera byari byo mu isi garagara. Ariko ibyo mu isi taboneka Imana ntiyarinze kuvuga. Yari yumviriye birabaho. Iyo Imana yumviriye ikintu kica kiba. When God thinks about something, that thing comes to existence. Imana yumviriye ikintu, icyo kintu kica kiza ku mugaragaro. Now, mu isi y'imwemu hakora ibyiyumviro. Mu isi igaragara hakora ibivuzwe, nibyo bica bigaragara. Gushiko abo turi kumwe bambwire haleluya ati turakumva mukozi w'Imana. Turi ko turatanga urumenga biraguma. Ngoma ndabashikire ku bijanye n'abamarayika. Narahashika reka ndabasomere mu gitabo cha ndabasomere nko muri Zaburi ya 14. Psalms. Zaburi ya 14.
Oga.
Psalms. Zaburi ya 14 n'umurongo wa mbere. Bibiri ivuga ngo mwumvirize neza. Ngo igipfu cyangwa se ikijuju mu cyongereza bavuga ngo the fool said in his heart. Ngo ikijuju cyaravuze kibivugira mu mutima ngo nta mana iriho. Wait. Ikijuju, a fool said in his heart. Ikijuju cyaravuze kivugira mu mutima ntabwo cyavugishije uyu munwa. Cyavugiye mu mutima ngo nta mana iriho. Ikibazo ninde yabyumvise? Ubu yabyanditse yabyumvise gute kandi kitabivugishije umuntu? Sinzi ko ari abantu batanguye kumva ibintu ndiko ndavuga. Ikijuju cyaravugiye mu mutima ngo nta mana iriho ni mu gitabo cya Zaburi. Zaburi ya 14 umurongo wa mbere. Zaburi 14 umurongo wa mbere. Ikijuju cyaravuze, a fool said in his heart. Ikijuju cyari cyahantu kica kiravuga ntabwo cyavugishije umunwa. Bibiliya ivuga ngo cyavugiye mu mutima ngo nta mana ibaho. None wabyumvise? Uyabyanditse yabyumvise gute? Byumvikana ngo mu isi imwe iyo wiyumviriye ikintu ubu kivuze kiba kibaye. Dans le monde spirituel, communication ya mbere ihari ni pense, ni mind, ni vyumviro. La 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 la. Oh God. agira umuntu yatura ati byimviro byanje nibizima agira umuntu yatura ati byimviro byanje nibizima no ni muri Zaburi 14 at a full said in his heart ikijuju cavugiye mu mutima ngo nta mana iba ikibazo dufise nticavugishije umunwa cavugishije umutima uwo yavyanditse yavyumvise gute kandi cabivugiye mu mutima how come abantu bamenye ibivugiye mu mutima no mwisi imwemu communication ya mbere rapide n'ivyumviro abamarayika igihe uzohura n'abamarayika ikintu cya mbere bakora mu kukuvugisha ntibugurura kanwa ikintu cya mbere bakora ni communication y'ivyumviro umumarayika arakuraba mu vyumvira akaba arakubwiye ndatanguye kuvuga amabanga aza gutahugwa n'abantu biteguye mukore partage in the realm of the spirit igihe uzugirirwa ibakwe ryo guhura n'abamarayika imbere y'uko bavugana nawe mu vyumviro batarugurura kanwa barashobora kukuraba bakaba barakubwiye barashobora kugira geste bakaba barakubwiye le monde spirituel natangiye kuvuga isi y'imwemu nicyo gituma hari abantu bariko barafashwa nicyo gituma Yesu yashobora kuba ariko arajya usubize neza Bibiliya muri zino evangile izi ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo na Luka Yesu yarashobora kuba ariko aragendana n'abigishwa bakaca biherera bakavuga utuntu Bibiliya ivuga ngo amenya ibyo bariko baribwira bataraniherera uri kuriyumvira ikintu Bibiliya ivuga ngo amenya ibyo bibwira mu mitima kubera ko mu isi y'imwemu imvugo ijwi ryumvikana cyane si igihe uvuze ngo hey ijwi ryumvikana cyane ni ibyumviro dans le monde spirituel oh god apotre uri kuba ducanganye mu isi y'imwemu intwengo bumva si igihe ugize ngo intwengo ya mbere bumva ni ibereye mu byumviro igihe kimwe abamarayika bagendera Aburahamu bari kwa Aburahamu barafungura baje gufungura mu marayika umatora kiri dati byari biryoshe ati Aburahamu uweta famsala Sara wawe ari hehe ariko ari no baravuga ati Sara wawe ari hehe hanyuma aramubwira ati aho umwaka ugeze aha Sara tuzogaruka afise umwana Sara aho kari mu gikoni agakecuru kaca karatwinga bibivuga ngo she smiled ataramwenyura kumwenyura si ugutwenga biratandukanye gutwenga usohora ijwi kumwenyura cyangwa to smile uhindura isura gusa yari mu kindi cyumba ahandi hantu acara mwenyura kuko yabumvise umumarayika avuga ngo Sara kubera iki utwenze kubera iki utwenze Sara ati sinatwenze ati hehehe kumbe abamarayika mu byumviro bari bumvise intwengo ya Sara communication iri rapide mu isi y'imwemu samajambo communication iri rapide mu isi y'abamarayika ni ivyiyumviro ariko nanjye bavuga ati ndakumva mu izina rya Yesu oh ga sinzi ko abantu bari koranye umva bro mukore partage this is what we call the realm of the spirit est-ce que je peux vous enseigner quelque chose ikindi gihe Samsoni ariko arashwana n'abafilisitiya baguma bashwana abafilisitiya baca baramubangamira Samsoni acatangura kwiyumvira ingene yobihora ariko Samsoni ntiyopera muri iyi si igaragara kuko iyo abanse bagomba bamutere yarabyumva yarabisanta agakora mu mushatsi maze imbaraga zigahaguruka Samsoni yakorana n'isi imwe Samsoni abafilisitiya baca baramushavuza bamaze kumushavuza Samson acariyumvira ingene abihora Bibiliya ivuga ngo lelebiribasuta brigadushka aca arungika imbwebwe amajana sinibuka ko ari amajana atatu imbwebwe amajana atatu ibaza imbwebwe amajana abazi imbwebwe barazizi abantu baragiye ruguru abataragiye cyangwa abandi ntazo bazi bazumva ku mazina imbwebwe n'udukoko tumeze nk'imbwa kandi turajyana. Biribwa ngo akoranya imbwebwe amajana, azibohanya imirizo arazidomeka. Yazihamagaye gute? Samusoni mu guhamagara imbwebwe yaricaye yibwira mu mutima ati hoze imbwebwe ngaha nca ndazibohanya imirizo ndazidomeke zigende ziraka kugira zije guturira imirima y'Abafilisitiya. Mu vyiyumviro yari karazihamagara mu isi imwe mu ico wiyumviriye kiba kibaye. Communication iri rapide mu isi imwe mu ni vyiyumviro. Abamarayika rero igihe cyose bagomba gukomunika akenshi batangurana n'ivyiyumviro byabo. They communicate through mind, but communicate biciye mu vyiyumviro byabo. Oh God. Barabona ko baranyumva? Ndabizera abantu bakumva ibintu ari bishasha bibagumira turabimanyagura n'ibyaba ngo ngikirwa tuzokibandanyeje mwe mwera nka yuje. Hari abantu rero bagerageza kunezereza isi imwe mu buryo biciye mu bikorwa. No. Le monde spirituel irabacane ivyiyumviro vyawe. Nico gituma si byiza yuko umuntu umuvuma mu vyiyumviro hama mu kanwa ngo umuhezage. Ugasanga uko uhuye n'umuntu nukuri ndagukunda mugabe indani. Si byo, kuko isi imwe mu ntirabaye amajambo. Isi imwe mu iraba ivyiyumviro. Communication ya mbere iri rapide. Yesu nawe acaraza arababwira ngo nukuri nukuri ndababwira, umuntu niyaraba umugore w'abandi akamwipfuza azoba ahejeje gusambana. Byumvikana ngo umwiyumviriye gusa mu vyiyumviro. Dans le monde spirituel wakoze communication iri rapide ni pense mind ivyiyumviro. Aya amwe karakira ikintu. Okay, ukeneye ko tubandanya yandika tibandanya mukozi w'Imana. Ukeneye ko tubandanya yandika tibandanya mukozi w'Imana. Ngomba njerera ahantu kugijaye n'abamarayika rero. Nakubwiye ariko uburyo bwa mbere bavuga ni through mind. Uburyo bwa mbere abamarayika bakomunika n'ibiciye mu byumvire. Kora partage. Yes, kora partage. Share the broadcast. Ndabona ni Ntunze Jonas. Ati ndakumva cyane. Esther gateka ati nakutagira ngo dutahuze iby'ubwami nacyo tuzireguza. Oh my God. Alexandre ndo wa Mungu ati amen. Mugani Claude ati shalom. Firijansa ati ibyumviro byanje nibizima. Meshaka ati bandanya my daddy. Benirdo, oh man of God, waringawa ati bandanya my apostle. Theogene ati bandanya mukozi w'Imana. I see. Ndabona abantu bari ko barakira rero. Ezile Smith, Tony, Mama Tony, Didi, Claude, Nova, Thierry, Mukeshimana, Odette Nibigira, ndabona Vianne Ndwimana, ndabona batari bake bari ko barakira. Imana ishimwe ko muri ko murafasha. Le monde spirituel. Akantu ka mbere mwo kwandika nuko isi imwemo communication yaho iri rapide ni communication iri rapide mu isi imwe mu ni vyiyumviro. Amen. Now mubona nubabwira ko nari mbonye umumarayika ntimushobora kubyemera kubera aricyo kigwa ndiko ndigisha. Abararyohewe cyane, bari excited, bararyohewe cyane. Hari igihe ushobora kubona nsambaye cyane kumbe nabonye umumarayika. Ndafise undi mukobwa wanje Haisa, muramuzi ngena ahora avugishwa. Akenshi mbere yo kuvugishwa abanza gusimba cyane agatamba. Igihe kimwe arambwira ati dadi hajya abona simba mba mbonye abamarayika bariko baratamba. Hari igihe batamba bakagira ibintu nkaca ngomba kuvyigana. Ndamwibuka afise inda igihe kimwe bari muhiri wanje tugomba dusenge, afise inda ikuze. Nako turiko turasenga abamarayika bacaramwiyereka. Hari igihe abamarayika bakwiyereka ariko bakubita agatebetebe cyu amashiti na waca jako afisi inda. Ndavuga marayika n'inguvu nazo zivuye kubera iki? The angels appeared to her. Abamarayika bari bamwiyeretse bari mu yindi forma. Now, recommend ababwire gato ku bwoko bw'abamarayika. The types of angels. Abamarayika bari ubwoko bwinshi, ntabwo rushobora kuvuga igitigiri. Umuntu azokubwira ngo arazi igitigiri cy'abamarayika bari mu ijuru azo bakubeshe. Bibiliya yose nta na hamwe itubwira ubwoko bw'abamarayika. There are different types of angels. Hari ubwoko butandukanye bw'abamarayika. Ikibazo dufise umuntu wese yipfuje kubona umumarayika yuga ya masa guma yikanga kwaza kubona umuntu yambaye ikanzu ahubwo wese uwo bafata ati umumarayika ameze gute kumudekriva ati ye afise amababa aba yambaye ibintu byera. No, we have different types of angels. Dufise ubwoko bwinshi bw'abamarayika. Hari umumarayika umubonye woca wiruka ngo ni dayimoni ubonye. Hari abamarayika birabura bafise kulere yirabura batera kubera gusa igicapo mugumana c'amafilime mubona wa ubona kumenga igihe cyose uzabona umumarayika uzabona akantu kariko karaguruka. No. There are different types of angels. Mbega basi ndabivuge cyangwa nzabivuga undi munsi kusimbona umenga muri teguye basi nimwandike mbone ko ariho muri ha ubwoko bw'abamarayika, ubwoko butandukanye bw'abamarayika. Na imbere yuko mvuga kino kintu cy'ubwoko bw'abamarayika, nago bamanze ndabategure kuri kino kintu. Abantu benshi gituma batakira ibyigwa cyangwa badashika kure, nuko baba limite n'idini. Idini rikubwira ngo nta bindi bibaho uretse ibi byanditswe muri Bibiliya. Idini rikubwira ngo ibyo udasomye ngaha ntibibaho. Ariko nagoma ndakubaze. Umugabo yitwa Mose niwe yanditse igitabo cy'Itanguriro, yanditse igitabo cyo kuvayo, yanditse igitabo cyo guharura. Ibitabo bitanu bya mbere byanditswe na Mose. Mose niwe yanditse igihe Imana yaremye ijuru n'isi. Niwe yatubwiye ingene byaremwe, atubwira ibyabayeho, atubwira ibyabaye kuri Noa, atubwira ibya Aburahamu. Ni Mose yabyanditse. Kandi Mose ibyo byabaye atarabaho. Ndakubaza yabisomye hehe? Iki nicyo kibazo cy'abakirisitu baguma arababepe ngo ibintu bitanditswe wowe ibyo wabisomye hehe? Uzobanze ubugende ubaze Mose iyo yakuye bino dusoma mu gitabo cy'Itanguriro yabikuye hehe? Imana iravuga, Imana irahishura. Icyo bita umukozi w'Imana si umuntu afise urushengero gusa. Umukozi w'Imana ni umuntu ahura n'Imana, akavugana n'Imana, agahishurirwa n'Imana. Ashobora guhishurirwa n'ibitanditswe ngaha kuko Imana byose ntiyabyanditse muri kino gitabo. Mose atubwira ibintu byaciyeho imyaka amajana, atubwira ingene Aburahamu yasinziriye ibisiga by'amero biraza biramutwara ikintu, atubwira ingene Imana yaremye, atubwira ingene inzoka yahenze Adamu na Eva. Ibyo byose byabaye atari hari ataranavuka yabikuye hehe? Ko ari we yanditse ibitabo bitanu mu gitabo uhereye mu Itanguriro yabikuye hehe? Moses. Kandi mwese ubabaza ati Itanguriro cyanditswe nani, uravuga ati Mose. Uwo kubaza none Mose yabikuye he ko byabaye atarabaho? Ucufyura amaso. Uko nyine niko iyo ugomba kwiga ibindi bintu ntiwurimite gusa ku byo wasomye. Imana irahishura. Nicyo gituma mu bintu ngoma ndabigisha ku bwoko bw'abamarayika hari ibintu ushobora kuvuga ukamenya ntibyanditswe ukabura umurongo wabyo. Kubera iki? Nk'ubwoko bw'abamarayika Bibiliya ntitubwira ubwoko bwose bw'abamarayika. Hariho ubwoko bumwe uvuga n'ubundi tuvuga par experience. Hari abamarayika baba bamaze kutwihishurira, hari abamarayika bahora bagendana natwe. Nk'akarorero, nk'umumarayika w'ubwenge cyangwa w'ubumenyi, the angel of knowledge, umumarayika wo kumenya. Narabigishije icyo bita ingabire yo kumenya. Ingabire yo kumenya ni harya umenya ibintu atawabikubwiye. Nk'ubu ugasanga ndi mu ishengero nkaca mvuga ati hari umuntu ari ngaha afise ikibazo ku nuku nuku, muhora mubibona? Yes, ndabizi ko mubibona mu mashengero atandukanye. Urya ni umumarayika w'ukumenya kenshi avugana natwe, the angel of knowledge. Umumarayika kenshi afise couleur ya bleu, afise amababa mugabo afise couleur ya bleu. He is in blue color. Hari igihe aseruka akaca tunga urutoki umuntu swata akaca kwereka aho ukora kumbe uwo muntu agwayaho. ukazabona umukozi w'Imana avuye ngaha agiye kuramika ikiganza ku muntu hari yamwiranje hagati kumbe the angel of knowledge umumarayika w'ubumenyi yazanye kumenya ku mukozi w'Imana kugira ngo amenye aho ujya muntu agwaye Imana ihabwe icyubahiro ndasengera connection bro ndasengera connection habwe umumarayika wo kumenya ari umumarayika w'uvugishwa the prophetic angel the angel of the prophetic umumarayika w'uvugishwa uyu ni umumarayika kenshi ahora atembereza abantu iyo bari ko baravugishwa hari igihe uzabumva muramaze kubibona ukumva umuvugishwa aravuze ngo ndavuye aha ngiye aha ngeze aha abo twari kumwe mu gikorane giheze cy'imisitatu y'ubushobozi nariko ndakorera muri Rehobot muravyibuka umuntu navugishijwe ko bari bamutanze mu kuzimu nibaza ko bari bahari baca bavyibuka umuntu navugishijwe koko yatanzwe mu kuzimu abavyibuka bari bukingene ndahagaze ndavuga nti ndavuye ngaha mfashe ibarabara rya Bugarama mvuye Bugarama ngeze Muramvya mvuye Muramvya ninjiye Gitega ndarenganye centre ntase mu ibarabara ryivu najyanywe n'iki uwo ni umumarayika wa prophetic uyu mumarayika w'uvugishwa akenshi afise ibara rya pink bavuga gute mu kirundi pink kirundi rero kirakenye amabara umumarayika afise ibara rya pink nawe nyine arafise amababa akenshi araguruka akakugurukana the angel of the prophetic hari igihe aguterura akagushyira ku mababa akaca kujana nihage ubona umuvugishwa atanguye kuvuga ibintu bya kure hage ubona umuvugishwa ariko aravuga ati ndabona hari mu mwaka uyu n'uyu n'uyu mwagize ikibazo iki n'iki n'iki umumarayika w'ubuvugishwa the angel of the prophetic akenshi amuterura ku mababa akaca mujana ariko umwe muri mu gikorane muhagaze imbere yiwe ntawe mubona ndabizi ko umuntu wese ari ngaha avuga ati no mbwira ingene bamubona rero turahashika ntacu cyangwa tuzashika undi munsi ariko tugume tuvuga amabanga ntacu hari umuntu ariko arabyumva the angel of the prophetic ubwo ni ubwoko bwa kabiri bw'abamarayika bandanye Apotre uri kuraducanganya uri kutubwira ibintu tutari bwumve mbandanye kere mukesha imana ati papa ndiko ndafashwa imana ishimwe cyane the angel of the prophetic ndiko ndategura kwandika igitabo kijanye n'ubwoko bw'abamarayika different types of angels Singomeza nabonye ko muri ko murakurikirana. Regine Mutoni ingozi mumeze neza. Hari abamarayika ba intercession, the intercessors angels. Abamarayika ba intercession, abamarayika kenshi abamarayika kenshi baza muri kulere ya green ariko kenshi baragenda nk'umuyaga. Ba intercession iyo uvuze bagenda nk'umuyaga bakagenda ku intercede iyo umunyamasengesho abinginzi abanyakarago bari ko barasenga umumarayika wa intercession kenshi aza nk'umuyaga kumbe urashobora kumva umuyaga ukamenya ko umuyaga atari watanganyika ahubwo ari umumarayika ariko aragendagenda my god ndagusengera mu izina rya Yesu ndasubiramo duze ibiganza byawe I pray for you in the name of Jesus uhereye no mugoroba ndagusengeye kugira ngo imwemu yawe utangure gukorokera mu kirere cy'abamarayika in the mighty name of Jesus wopere mu kirere cy'abamarayika utangure ugendere mu kirere abantu batamenyereye in the atmosphere of angels kandi risengesho rirumviswe mu izina rya Yesu apana ko mubahantu muba musengerwa gusa murakwiye kwigishwa iby'impembe umumarayika wa intercession kenshi aza nk'umuyaga hari igihe aza afise kurere ya green mugabo ukamenya n'umuyaga kiretse ashimye kukwiyereka adashimye kukwiyereka wumva umuyaga iyo akwiyeretse aba ari muri kurere ya green ni gute ana bamarayika iyo bashatse barahindagurika ariko ndiko ndakugira kenshi iyo wagize imigenderanire are you catching this muri ko muravyumvaho ndabonye umuntu yanditse ngo kuva nabaho nejya mbere numvise rino jambo
Yeah.
Ne kamvuga ubundi bwoko bw'abamarayika banza mukore partage kora partage kora partage kora partage ubwoko bwa kane bw'abamarayika ni benshi ndiko mvuga aho ndiko ndavuga nabo tumaze kumenya nabo tumaze kuvugana nabo tumaze ari ubundi bwoko byinshi cyane ubundi bwoko bwa kane bw'abamarayika ni female angels n'abamarayika bari mu bwoko bwa female bigitsina kobwa amara kugira ati amarayika nabagabo bose nta mukobwa arimo nabamarayika bigitsina kobwa the female angels abamarayika nabajeje kenshi bajejwe intervention intervention iyo bageze ku kudeplasa nabamarayika badeplasa ibintu byawe nkiyo nkiyo umusuma yaraje kukwiba ukabumaze kugirandira imigenderanire n'abamarayika mu marayika arashobora kudeplasa ikintu cawe umusuma aho cari kiri ntabari hagisanga aba bamarayika tubasanga mu gitabo cha Zekariya muri Bibiliya Zekariya igice cha gatanu umurongo nibaza ko ari nk'umurongo w'icyenda reka tuhasome Zekariya igice cha gatanu umurongo w'icyenda Zekariya igice cha gatanu umurongo w'icyenda abamarayika bambaye umubiri w'abagore the female angels Zekariya igice cya gatanu umurongo w'icyenda aravuga ngo maze nunamuye amaso mbona abagore babiri baje bakubebwa n'umuyaga mu mababa yabo bari bafise amababa n'abagore bafise amababa baje bakubebwa n'umuyaga mugabo uwo muyaga uri mu mababa yabo kandi bari bafise amababa nk'aya gasoza agasoza sinza kariko mu kirundi baterura iyo efa bayicana mu kirere hagati y'isi n'ijuru mu bicu pye bara deplasa umurongo wa 10 aya harabana ndiko ndigisha mbaza umumarayika twari ko turavugana aho hari hundi umumarayika ari karavugana n'uyu muntu mbaza umumarayika twari ko turavugana ni ijya efa bari yabaja bayijanye hehe aranyishura ati bagiye kumwubakira inzu mu gihugu cishinari ni yuzura azoshirwa iyo ahantu hiwe amen abamarayika baje ku deplace yo efa n'abamarayika baserutse nk'abagore bafisha amababa yameze nk'agasoza barayigurukana bayideplasa mu gihugu bayijana mu kindi Zekariya gatanu umurongo w'icyenda the female angels female angels twabisangaga kandi mu gitabo cy'ibyashyura Yohana igice cya 12 umurongo wa mbere ibyanjiro Yohana igice cya 12 umurongo wa mbere haravuga kandi kuri buno bwoko bw'abamarayika b'abagore iyi mirongo ndiko ndayibaha muri komande hari abantu bavuga ati apotre twigisha ibintu bitanditswe ndiko ndabibaha ibyanjiro Yohana 12 umurongo wa mbere ibyanjiro Yohana 12 kuko imbere yuko mubona abamarayika birasaba kubanza kumenya umumarayika ingene ameze n'ingene bafunksiona haleluya icyo gituma mumva nahereye ibintu mu mizi n'ingene si impe mikora ibyahishura Yohana 12 umurongo wa mbere ikimenyetso gihambaye kiboneka mu ijuru umugore yambaye izuba ukwezi kwari munsi y'ibirenge byiwe mu mutwe yambaye urugori rw'inyenyeri 12 a female angel this is another type of angel Oh, sinzi ko abantu bariko baranyumva vraiment. Sinzi ko abantu bariko baranyumva. Ingene mwahoze umenga byabacangana iki? Ya. Mumbabarire sindi umupasitori. Iyo bavuze intumwa, siniyise intumwa. Mwanashaka jewe nahora niyita ko ndi umuevangeliste. Kuko nakuze nkunda kuvuga ubutumwa ko evangeliza. No kuri Facebook konte yanje yanditse ko evangeliste King Dieudonne. Parce que nibaza ko ndi mu evangeliste, ndi muvuga butumwa. Kugeza igihe Imana yambwira ati no, you are not an evangelist, you are an apostle. Intumwa ni umuntu afise message yahawe n'Imana. Intumwa nyayo irahura n'Imana. Hari icyo bita rencontre divine, a divine encounter. Imana ikavugana nawe ibintu bidatahurwa n'ubwenge bw'umuntu. Nicyo cyuma ndiko ndigisha, usanga ntigisha nk'umupastori, ndiko ndigisha, usanga umenga hari ibindi bintu ndiko ndazana. Parce que hariho message. Intumwa ikintu kiranga intumwa ni message. Itavuye ku bitabo wasomye, itavuye ku uvanye kuma, ufise ukuntu usobanura ibyanditswe. An apostle. I pray for you in the name of Jesus. Nagusengeye uri. Ngo ubu bwoko bw'abamarayika tumaze kuvuga batangure gukorana nawe rino joro mu izina rya Yesu. Ukavyize wandike amen zitatu, wandike amen zitatu, nyambo vyize wandike amen zitatu. Ubundi bwoko bw'abamarayika n'abamarayika no kwita the sons of God. Abamarayika bitwa abana b'Imana. Abo ubwo bwoko bw'abamarayika bambaye umubiri. The sons of God. The sons of God. Abamarayika bitwa abana b'Imana. Abo bamarayika baba bambaye umubiri. Murashobora guhura mu ibarabara. Abo nibo bahuye na Yakobo. Yakobo baragwana. Muratera igipfunsi abo bobo. Ntibinyegeza. We muhuye wo kwibaza ngo uhuye n'umuntu. Kuko usomye muri kirya gitabo cy'itanguriro igihe Yakobo yahura n'umumarayika birivuga ngo haza umuntu baranigana. Kubera iki? Kubera iki birivuga ngo haza umuntu? Yabonye haserutse umuntu. Kumbe si umuntu yagiye kubimenya mu nyuma ko ari umumarayika. Mu nyuma uwo mumarayika arababwira ati wagwanye n'Imana. Bavuze kunigana uramufata uramukorako. Abo nibo bita the sons of God. Ni abamarayika bambaye umubiri. Abo baragendagenda mugahura hajya mu isoko muhora muhura n'abadayimoni ariko kandi murahura n'abamarayika mugasekana ibituga akakubwira ati oh sorry. The angels. Je turashobora kujyana mu ibarabara nakubwira ati uriya muntu si umuntu ujya ari dayimoni. Turashobora kuba tuba turajyana nakubwira ati no, uriya ni umumarayika. Ariko yishyurira uwo ashatse naho aba yambaye umubiri. Aba kandi turabasanga mu gitabo cya Yobu igice cya kabiri umurongo wa mbere. Yobu igice cya kabiri umurongo wa mbere. Ndabona umenga ndiko ndabigisha ibintu bibasumba. Je ngo wabona umenga ndiko ndabigisha ibintu bibasumba vraiment. Kuko ndavye ngene mutekereje n'ingene mwahora mwakira. No. Yobu igice cya kabiri umurongo wa mbere. Uwundi munsi abana b'Imana baje bashengere Uhoraho na Satani azanana nabo gushengera. Aba bana b'Imana bavuga ntabwo bari abantu, bari abamarayika. Ndagusobanurira igituma. Umurongo wa kabiri. Uhoraho abaza Satani atuvuye hehe? Satani yishe Uhoraho ati mvuye gukwiragira mu isi. Mwene majambo ntiyari akiri mu isi, yaravuye kuyerera mu isi. Byumvikana ngo aho hantu bari bakoraniye ntihari mu isi. Kuko Satani yishe Uhoraho ngo mvuye mu isi gukwiragira, kuyerera abandi majambo, kuyebayeba mu isi. Aho hantu bari bakoraniye ntihari mu isi, kuko Satani yaravuye mu isi. Oh. Apotre wowe uraducanganije. No. Reka ndabahe imirongo. Yobu igice cya kabiri. Umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Mami yanditse ngo iki kigwa bisaba niba uri buri kugisubiramo gatatu. Aya la lebele boshata. Uwundi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uhoraho na Satani azanana nabo gushengera. Uhoraho abaza Satani ati uvuye hehe? Satani yishe Uhoraho ati mvuye gukwiragira mu isi no kuyigendagendamo. Mwani majamu ni wali muli inosi, wali muindisi. Ahantu ubu Satani atemerewe gushika ni mwijuru. Ariko hari yindisi Satani acomukamo. Hari ubwoko butandukanye bw'amasi nkuko hari ubwoko butandukanye bw'amajuru. Ah. Amajuru si rimwe, hari amajuru menshi. Kuko birivuga ngo igihe yaduga, he descended above heavens, yaduze hejuru y'amajuru. Igihe Yesu yaduga ntiyasubiye mwijuru, yaduze hejuru y'amajuru. Paulo ugiye kwiga mu cyakoze ni ndumwe Paulo yagiye gucanganya akubwira ati ni Paulo ni Yohana akubwira ati nari mu ijuru rya gatatu. Different types of heavens. Icyo ni kindi cyigwa nibaza ko tuzokwiga ikindi gihe. Ariko ubu bwoko bw'abamarayika rero bitwa the sons of God, n'abamarayika baba bambaye umubiri kumwe kuwagwanya na Yakobo, kumwe kwa bamwe biyereka Aburahamu munsi y'umweroni bajana muhira bo barajya baba bambaye umubiri barajya barabega ubugari barajya inyama umuhaye brochette arayisekeza umuhaye akabenza arakubita n'abamarayika baba bambaye umubiri. Aba kandi tubasanga mu gitabo cy'Itanguriro igice cya gatandatu. Itanguriro gatandatu. Maze abantu batanguye kugwira ku isi babyara abakobwa, abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ko ari beza. Abo bana b'Imana bari bavuye mu ijuru n'abamarayika bari barungitswe kuri misiyo mu isi. Ariko abo bamarayika barungitswe kuri misiyo mu isi n'abamarayika bari bafite umubiri baripfuza. Niyo bitwa the sons of God. Abana b'Imana, the angels, n'abamarayika baba bafite umubiri. Abo rero bashobora kukuramutsa ati how are you? Leva rabasanda rabagada. Abo barashobora kugenda mu biro aho wa depoje dossier, bagafata dossier yari hejuru ya dossier yawe bakayikureba bagashira rwawe hejuru. Ni mwanyumvise. Abo barashobora kuza umuntu yakurengereye akarimbi mu itongo bagashingura ka karimbi bakagashinga mushasha. Because they have bodies, barafise umubiri. Niwe witwa the sons of God. Aya. Ariko ikigo ndiko ndigisha kwere kuri rezo sosho ubwo mwakuze bikwiye ku buryo muzaho gitaho. Ari ibintu zoza ndigisha mu ishuri rya Bibiliya gusa. Abariko baratahura bambwira ati ndakumva aba marayika barangorera mu izina rya Yesu. Urashobora guhura n'umumarayika mu ibarabara ukibaza ngo uhuye n'umukobwa, ukibaza ngo uhuye n'umuhungu. Kume ni angel. Yakobo barateye igipfusi pa te haya. Uyu muntu akwite ngo umugucya niwe. Kumbe ntiyabyize mu Bushinwa. He's an angel. Bo bita the sons of God. Ubu n'ubundi bwoko bw'abamarayika. Kubera iki ndiko ndabigisha ubwoko bw'abamarayika kwanza? Ni kubera ko ntushobora gukorana n'abamarayika utazi ubwoko umwe mu bw'abamarayika. Wategezwa kubanza kumenya ubwoko bw'abamarayika. Nibaza ko n'imirongo ndiko ndayibereka. Mukore partage ndababwira ubundi bwoko bwa marayika. Yes, mukore partage ndababwira ubundi bwoko bwa marayika. Umuntu unge mbanze fata ubuki gatoya kubera umuhogo numva uteruje imbere. Munyihanganire mfata ubuki. Murakoze kwemera. Mana warakoze waremye inzuki naho zijyana mugabo zirakora ibintu bijyoje. Amina. Jeni ukaba muntu yaririmba ngo hasari ya nyuki Yesu ni kama hasari ya nyuki nyambari yihereje ibiko bitatu yumva nyine buryoshe ati na Yesu ngiragyoje gutya nyine. Now ubundi bwoko bw'abamarayika bitwa the rulers of the light. Abamarayika baganza umucyo. The rulers of the light. Ubwoko bw'abamarayika baganza umucyo. The rulers of the light. Reka ndabarabire mu gitabo cy'Abanyefeso gatandatu umurongo wa 12. Mukore partage. Kora partage. Abanyefeso gatandatu umurongo wa 12. 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 Bibiliya ivuga ngo kuko abo tunigana tarabinyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafisi ububasha n'abaganza isi y'umwiza nimwe mumbiza hano mu ijuru. Bibiliya ikubwiye ko hari abaganza isi y'umwiza, abo bakorotse bakorowe bavuye mu ijuru igihe cya Lusiferi yakoroka, ariko bakiri mu ijuru bari mu mugwi w'abamarayika baganza umuco, the lures of the light. Bamaze gukoroka baca bacika the lures of darkness, abaganza isi y'umwiza, the lures of light. Mu ijuru rero hari ubwoko bw'abamarayika mu isi imwe mu bitwa abaganza isi y'umuco, abaganza umuco. Abo kenshi iyo baserutse nko mu cumba nko mu kanya ariko ndasenga maze nk'iminota indwi gusa ndiko ndavuga mu ndimi, nicaye ku gitanda amatara yose azimije, mbona umuco mwinshi mu cumba, nca ndagabanya ijwi ndamenya ko haje umumarayika umwe mu baganza isi y'umuco, the lures of the light. Iyo aje kenshi aseruka ari umuco mwinshi. Ashatse ahita nk'umurabyo, ukabona umurabyo kumbe n'umumarayika arengaye, the lures of light. Aba bamarayika rero kenshi barakorana na Mikaya na Rafayeli mu bijyanye no gukiza abagwayi, kandi aba bamarayika kenshi baraparesa aho Yesu agomba agendere, habanza kurasa umuco mwinshi. Aya, the lures of light. Sinzi ko ari abantu bariko barabyumva, sinzi ko ari abantu bariko barabyumva. Abo n'abamarayika bajejwe umuco, the lures of light. Iyo baserutse kenshi baseruka mu muco, ukabona umuco mwinshi cyane. Umunsi umwe nariko ndataha ari mu ijoro, hari mu mpera za 2018 mu ntango, ndiko ndataha ari mu ijoro mvuye muri ville mu ma saa sita z'ijoro. Ndiko icyo gihe twaba 2018 mu ntango, naba mu Cibitoke muri quartier Cibitoke ya Bujumbura. Hanyuma ndiko ndataha twari tuvanye n'abandi bakozi Imana muri ville. Jewe nari mfise moto, nshanatsi moto. Ndiko ndataha ku moto ngeze aha kuri Panecote, yes, abazi Bujumbura barahazi. Ngeze kuri Panecote, imbere yuko nshika ku ntango nza mbona umuco mwinshi uturiye uva ku ntango umuriki, iyo ndi umuco mwinshi ndavye ndabona ko atari umuco w'imodoka, ndavye si uw'imoto, umuco wa wundi udashobora kurabamo gutya. Ntangura kugira gutya ca ndapariki moto ndahagarara, mbona uwo muco uteye uzi iyo ndi, nca ndamenya ko ari umumarayika. Mugabo utazi ubwoko bw'abamarayika woca wiruka ngo ayo n'amajini. Hari igihe mubona umumarayika mukamwinterepreta nabi ngo n'amajini. Hanyuma mbona umuco mwinshi urarase uwegereza iyo ndi, nca ndahagarara ku moto mera nk'uyizimya. Hanyuma ndumviriza nca ndavuga nti vugana nanjye nyambara ibyo ukeneye. Uwo mumarayika aca aravuga, mugabo je nkabona umuco, mugabo we sindamubone, nkabona umuco mwinshi cyane. Aravuga ngo kata uce ku ibarabara ryo haruguru kuko hajya hari habasuma, iyo moto barayikwaka kandi barakugirira nabi. Nca ndugana Avenue de la Primaire, yitwa Avenue de la Mort icyo gihe, ndaduga nza guca nza guca kuri Hôpital Militaire, nzunguruka Gare du Nord. Kubera iki? Mpawe direction n'abamarayika. Ariko umumarayika ni umumarayika ganza umuco, the lures of the light, n'ubundi bwoko bw'abamarayika. Abariko barakira bambwire haleluya, haleluya. Oh God. Divine divine ngo umuco mumarayike yo watse birakunda kugumukanura. Iyo we agabanije sawa mugabo iyo yatse uno kwinyegeza uri nyegeza musi y'igitano. Iyo neza yasemse bien uri nyegeza musi y'igitano. Chango kifuka mu maso kandi aho wifuka naho ugara maso hakaguma habona umenga ni suyu muco witoroshi suyu muco wo kumurango. Aho umuco wa wundi umenga bakumuritsa ama projecteur ya miliwatt. Yashatse umuco urakayangana cyane mugabo ndukumena amaso ugashobora kuresista mugabo yashatse umuco urarasa ku buryo winyegeza. The angel of the light, the angel of the light. Luanje ngo ntabwo bugira nakubwiye ko no kwinyegeza ushobora kwinyegeza kiretse umaze kumenyerana n'ingene isimpe mikoro n'abamarayika. Hari ubwoko bwinshi bw'abamarayika sinzi ko nimurarambirwa nongere ko akandi kantu ndabizi mufise ibibazo byinshi ariko navyo duheza byose rino joro. Isi impe miragutse cyane nk'ubu nari nzi ko nza kududurira ko ndababwira ingene ushobora kubona abamarayika ngene upfuwe ushobora kuvugana nabo ingene mwo kwinteractinga mugabo urabona deja tumaze gukora ikiganiro tumaze gukora ikiganiro kirarengeje isaha n'iminota itanu tukiri ko turiga le monde spirituel nibaza ko hazo iyi ni parti 1 nzoshyiraho parti 2 abatararambirwa mwandika uti ongera kwa kandi kantu nongere kwa kandi kantu nzamuke bya vre mukore partage nzamuke. Lele ma supra gadia nos kofradi jala gisa palila lo sotosh nzamuke bya vre muri teguye. Aruna chavuga ati none ga apotre abamarayika baracumura uko kuntu bameze gutyo abamarayika baracumura yego abamarayika baracumura abamarayika baracumura kubera iki gucumura si gusambana gusambana ni camwa cyo gucumura gucumura si kwiba kwiba ni camwa chicha sinzi ko muri ko muratahuriza ndiko ndavuga banze duje biganza byaho nyendo nda declare ngo ubu bwoko bw'abamarayika tumaze kuvuga butangure gukora mubawe muvyawe mwizina rya Yesu Kristo reka abamarayika batangure kugutembereza rino joro uhere rino joro nda declare visitation angelique an angelic visitation utemberegwe n'abamarayika isimpe migutembereze mwizina rya Yesu Kristo abavyakire bandike amen 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 amen. Abamarayika baracumura yes baracumura the angels can sing nivyo abamarayika baracumura kubera iki gucumura si kwiba ariko kwiba ni camwa cyo gucumura. None gucumura ni iki cyangwa icyaha ni iki icyaha inkomoko y'ijambo icyaha rikomoka mu ijambo ry'igiheburayo mu giheburayo ni ijambo bavuga amahatya amahatya bisobanura mu gifaransa ni hatero bit cyangwa se guhusha intumbero has hatero bit amaratya to miss the mark wari kugemaha ukagemaha atariho wari kujaha ukajaha atariho icyo ni icyaha. Iyo bavuze rero gucumura is to ni igihe Adamu na Eva bari icanga bahushije intumbero kuko bari icyo batategezwa kurya hariho igiti kimenyekanisha ikibi n'icyiza hakaba n'igiti cy'ubugingo aho ku gice cy'ubugingo baca barya barahushije irizo hatero bit they missed the mark barahushije intumbero mu guhusha intumbero rero wari guteraha ugateraha ubucumuye no gusambana ni guhusha intumbero kuko ukoze ivyo utategereza gukora kwiba ni guhusha intumbero ukoze ivyo utategereza gukora icaha rero si bijya gusa mwasomye mu byagezwe 10 niyo ugiye muri anniversaire y'umuntu kandi mwisi impemo gatagomba kuja be bagomba kugenda kwa naka tia hatelo bit wacumuye so n'abamarayika baratakaza intumbero rimwe rimwe hari gihe baja bihenze mu kumviriza imana bakaje aho batategerezwa kuja hatelo bit bagakoreje batateza gukora mu gitabo cy'itanguriro abaje murazi byabagendekeye aho gukora iki imana barungitse gukora bace batangura gushima abakobwa beza beza bo muri ico gisagara les anges au hatelobit nico bita icaha icaha rikomoka mu ijambo amahatia mu giheburayo amahatia amahatia bisobanura hatelobit guhusha intumbero to miss the mark mu cyongereza so muri make abamarayika baracumura oh god no ibintu ndiko ndabigije vraiment kumenga bira basumba ni sawa uri siri kuri kura byakiye iyi video twizera ko ejo izoba yageze kuri YouTube kugira ngo igume ko uyikeneye kuri YouTube wandika Apostle King Dieudonné wandike gusa zogende wandike gute wo ubona abamarayika gute wokorana n'abamarayika kuri channel ya Apostle King Dieudonné iyo video nibaza kwizo biriko iyi video kino gice cya mbere igice cya kabiri nzo kibategura neza na cyane ndakibahe Alice Debora ngo munje ntangura gutahura bimwe oh yes congratulations god bless you none ga apotre none umuntu wese arafise abamarayika cyangwa umuntu wari we wese arafise umumarayika wiwe mbega ni twese dufise abamarayika I have no quitted the angels of his dissemblance. Harabamara yikabishu shoyiwe. The angels of his dissemblance. Abamara yikabishu shoyiwe. Ndakibi gishegute gawash. Dosome mu gitabo cy'Ibyashiro Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere. Abamara yikabishu shoyiwe. Harengo manabigisha mbega umuntu wese arafite abamara yika. Uhereye aho Yesu Kristo imbere yo kuza nawe yarafise abamarayika n'ubu arafise abamarayika b'ishusho yiwe batandukanye nabo bandi baserufi bakera abaserafi bakerubi baratandukanye ariho the angels umukristo wese burya arafise umumarayika wiwe w'ishusho yiwe oh god kandi abigishe kora partage ndabigishe Martin Ahiraja je twobonana gute n'abamarayika mureke kwihuta mureke yala basakata mureke kwihuta turiko turi gisimwe turahagera canke tuzohagera n'undi munsi ntangorane sindapfa sindagera gutaha ndacafise byinshi ri gukora muri nosi nzobigisha the angels of his resemblance abamarayika basa nawe les anges de son ressemblance basa nawe nyamba hari abamarayika basa na Kristo nawe ukaba warabyawe na Kristo urafise umumarayika Musa agendana nawe ari kumwe nawe ibyashyura Yohana igice cya mbere Revelations ibyashyura Yohana igice cya mbere murongo wa mbere elebelebelebe suta pragadisha mwumvirije neza kuko utumvirije neza ntuza kubitahura ibyashyura Yohana igice cya mbere murongo wa mbere haravuga ngo uguhishurirwa kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abashumba biwe ibigira bibeho vuba agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umushumba we Yohana na aha mu gitabo cy'Ibyashyo Yohana ni ibyo Yohana yeretswe ari kugizinga Patmos murabizi ko Yohana bari baheje kumuteka mu mavuta bari baramukubise biranga ama baramuteka mu ngunguru y'amavuta noneho aho gusha avayo yabaye yagize umubiri nk'uruyoya avuyeyo baravuga ati nta kundi ko agikomeye twacaniriye umuriro ungana gutya reka tumuterere hariya fireyo bamuterera mu kizinga Patmos. Bamaze kumuterera mu kizinga Patmos baramuraba bibaza ngo yapfuye. Kumba ho nyene uhoraho acaza kumwiyereka. Now je vais vous enseigner quelque chose. Uhoraho ngo niwe yiyeretse Yohana niko bibiri tubwira. Niko na Yohana tubwira ko yamwihishuriye. Nico gituma byitwa ivyashiriwe nde Yohana. Ariko ibi byashyura Yohana ni iby'Imana yari yaranyegeje abandi bigishwa ibinyegeza ba Paulo ibinyegeza abandi ibyishurira umugabo yitwa Yohana ariko mu kubimuhishurira uyu murongo wa mbere utubwiye ngo uguhishurwa kwa Yesu Kristo byari ibintu bimatanye na Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ni Imana yabihaye Yesu Kristo kugira ngo abijane abihe Yohana Yohana rero kugira ngo narahuye na Yesu ariko ahaye nagomba ndakwigishe ko Yohana ntiyahuye na Yesu yahuye n'umumarayika asa na Yesu yaje yambaye ishusho ya Yesu nico gituma biri tubwira ngo uguhishurwa kwa Yesu Kristo uko yahawe n'Imana ngo yereke abashumba biwe ibigira bibe vuba agatuma Yesu nawe rero yabihawe n'Imana Yesu nawe acaratuma agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umushumba we Yohana umumarayika niwe yaciye aza yihishurira Yohana ariko Yohana muravye yibaje kwa bunye Yesu kuko umumarayika yaje yambaye ishusho ya Yesu Kristo kandi umumarayika kuko yaje arungitswe na Yesu Kristo aza mu ishusho ya Yesu Kristo atanguye kuvugisha Yohana yamubwira ngo reka ndabasomere umurongo w'umunani ngo jewe ndi Alpha na Omega niko umwami Imana avuze ariho kandi yamyeho kandi agiraze ni washobora byose amen ibaze n'umumarayika mu ishusho ya Yesu ariko amubwira ngo jewe ndi Alpha na Omega Yohana ati yo mbonye Yesu kumba bonye umumarayika wa Yesu mwishusho ya Yesu ya ahantu henshi Yesu yagiye abiyereka yagiye amwiyereka Yohana yaje yarungitse umumarayika yambaye ishusho yiwe usomye nko mu gice cya 19 ibyashyira Yohana gice cya 19 urabona ikindi gihe byigeze kumuba ko Yohana 19 murongo wa gatatu gushika ku murongo w'icyenda ndibaza sinibuka neza ibyashyira Yohana igice cya 19 umurongo wa gatatu hakuri hehe gabashe umurongo wa gatatu ye Murongo wa gatatu. Reka nasome murongo w'icyenda, 19 murongo w'icyenda. Ibyashyura Yohana, igice cya 19 murongo wa 19 ngiye gusozera nabonye ko muri ko murarambirwa kuko ndiko mvuga ibintu byinshi cyane. Nabonye ko mwarushe, nabonye ko biko birabacanganya mu mutwe ariko kugira ngo uzobitahure uzofata iyi video yisubiremo gumuyisubiramo nka gatatu cyangwa kane gatanu. Ibyashyiriwe Yohana 19 umurongo w'icyenda umumarayika arambarira ati andika ati harahiriwe abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi kandi arambarira ati ayo ni amajambo y'ukuri y'Imana umurongo w'icyenda bibitanga bivuga ngo umumarayika arambarira ariko Yohana muravye abona umenga si umumarayika yaguma abona umenga ni Yesu kuko yari umumarayika wa Kristo yaje yambaye ishusho ya Kristo ha umurongo wa 10 ni uco bivuga neza ni kubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga amuravye abantu umenga ni Yesu tikere acara fukama afukamye bivuga ngo arambarira ati oya sigaho ndi umushumba mugenzawe cyo kimwe na bene so bafise ibyo gushingira ntaye Yesu Kristo Imana abari usenga kuko abashingira ntaye Yesu baba bavugishwa na mwemu Imana ihabye icubaye yari yiketse ko ari Yesu Kristo abatuje kumbe si Yesu n'umumarayika aje yambaye ishusho ya Yesu nagomba ndababwire ko abantu benshi bahora bashinga ntaye ngo babonye Yesu benshi baba babonye umumarayika yambaye ishusho ya Yesu ari n'igihe babona umumarayika the lures of the light. Wa mumarayika aganze si umuco. Umuco mwishubarasiye akabereka gasura gato ati ye mbonye imana kumbe abonye mumarayika. Aya 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 No andiko ndigisha. Ferdinand Yongabo ngo numvume ngasino ryama naho no ryama ndarana ryama nibirato n'amazongisi kubwo buryohe bw'ikigwa ndiko ndakira. Rembi nibitanga ati ndafashijwe cyane kabisa. Marte ndakumva dadi. Divina apotre ndakwinginze ikigwa cy'abamarayika n'ucihutishe igisha gose tujyohe. Amunandisa ati ikigwa kirakomeye cyane. Now, ahana rikumvuga umumarayika wa Yesu Kristo. This is the angel that used to appear in the image of Christ. Uyu ni umumarayika yakunda guseruka kenshi mu ishusho ya Kristo. Ni umumarayika yakunda guseruka kenshi mu ishusho ya Kristo. Na none ga apote umwe wese muri twebwe arafise umumarayika ego. Every one of us has an angel. Nanje ndafise umumarayika. Akenshi muzokumva mwishengera abantu bashinga intahe. Urumva apotre nagiye mbona ungendera mu ijoro nakubonye uje si jewe je naringyamye mu cumbi wanje. Hari umumarayika yaje mu ishusho yanje. Ure ni the angel of Apostle King Dedo. Ni umumarayika wa Apostle King Dedo. None ga apotre hari umurongo muri Bibiliya wemeza yuko abantu baba bafise umumarayika wabo. Ego hari umumarayika wawe. Apa numwe. Hari umumarayika wawe w'ishusho yawe uyo muba Musa. Hakaba n'umumarayika n'abandi bamarayika rero bakora ibindi bintu bitandukanye bari ku buzima bwawe. Ariko ngoma ndabigishe gato kuri uyu mumarayika wawe w'ishusho yawe abasa na wewe. Lebarabasata bragadaba. Umumarayika wawe w'ishusho yawe, the angel of your image, of your resemblance. Nk'ubu jewe nshobora gusenga ati rino joro ndabagendera kumbe jewe nza kuba niryamiye mu nzu, umumarayika wanje akacaza ukarota ndagusengera ukabona nje kugusengera ahandi naho ari igihe umwega nturi kurarota ukamenya ngo urabonye nyine. Kumbe this is the angel of Apostle King Dedo, ni umumarayika w'ishusho yanje. No. Kamera nkusoze. Ibyakozwe n'intumwa 12. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 12. Ibyakozwe n'intumwa 12. Ejo bundi umumama umwe arampamagara ati apotre. Nahaswe guca mu idirisha ati nabonye nyine usanga mu cyumba mu ijoro. Ati urambwira ibintu kandi by'ingirakamaro. Urangije ishuri isohokera. Nawe yanjye yewe sinaje iwawe. Ni umumarayika w'ishusho yanjye yaje iwawe. Kubera iki haza umumarayika w'ishusho wanjye? Ni kubera mba ndagusengera. Ibyakozwe n'intumwa 12. Ibyakozwe n'intumwa 12. Aha mu gice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 19 naho uhera ku murongo wa 3. Bibiliya itubwira amakuru ya Herode. Herode murazi ko yigeze kwica Yohana muca umutwe araryoherwa aca ariyongera afata Petero amushyira mu ibohero. Amaze kumushyira mu ibohero, Bibiliya ivuga ngo abandi bagenzi be baca bariyugarana barasenga bari intercede. Na reka nibasomere gatoya 12 umurongo wa 3. Ibyakozwe n'intumwa 12. Maze abonye ko bihimbaye Abayuda ariyongeza afata Petero. Hari mu minsi y'imitsima itambiwe. Amaze kumufata amushyira mu ibohero amuha abasoda 16 bo kumurinda ari bane agira ngo azamushikirize abantu pasika ishize kugira bamuce umutwe bamwice. Nuko Petero ararindirwa mu ibohero ariko abishengero baramusengera batakambira Imana. Ku munsi Herode bwaca amubashikiriza muri iryo joro nyene Petero yari asinziriye hagati y'abasoda babiri aboneshejwe aboheshejwe iminyororo ibiri abateramye bari ku rugi barinda inzu y'ibohe maze umumarayika w'umwami Imana umumarayika ya Yesu wa Petero no umumarayika w'umwami Imana wawundi nababwira aza mu ishusho ya Kristo bavuze umumarayika w'umwami Imana no umumarayika wa Yesu Kristo haleluya 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 iyo bavuze umwami Imana ni Yesu Kristo iyo bavuze Imana Data ni Imana Data chanze iyo bavuze l'Eternel Dieu uhoraho Imana ni Yesu Kristo ariko iyo bavuze Dieu gusa ni Imana Data amen umumarayika w'uhoraho Imana uwo ni umumarayika wa Yesu Kristo umumarayika w'uhoraho Imana amuhagarara iruhande umuco ubonesha mu nzu na muri ko muratora bimwe namye ndabigisha umuco ubonesha mu nzu akoma Petero mu mbavu aramukangura ati vyuka n'ingoga iminyororo imuva ku maboko irakoroka umumarayika aramubarira ati kenyera wambare inkweto za ndabibutse ntabwo yarinze kumubohora nababwiye ko uyu mumarayika akorana uyu mumarayika w'umuco cyangwa umumarayika w'umwami Imana arakorana n'abagwari ashitse umuco ukakurasa irucukira umenga ni operation bakugiriye yarinjiye aramukoma ati vyuka aboheshejwe iminyororo ibiri bibiri nivuga ngo aramubohora yaramukomye ati vyuka ngo iminyororo icirakoroka imuvako ntabwo iminyororo yacitse yonyine yarikuye ko irifundurura kaya mashata baya ndasenga mu izina rya Yesu ngo uyu mumarayika w'umwami Imana agendere mu byawe byari biboshe bitangure bibohoke agendere mu magara yawe agendere muri business yawe age ora bashika to roboy agendere mu muryango wawe ibyari biboshe bicike mu izina rya Yesu bibohoke bibohoke iri joro nyene saa sita z'ijoro arakugendera mu izina rya Yesu oh bake gusa niwe bari kubaravuga amen bake gusa niwe bari kubaravuga amen umumarayika aramubarira ati kenyera wambara inkweto zawe abigenza atyo kandi aramubarira ati ikure ko umutamana wawe ikubire ko umutamana wawe nkurikire kubera cyangwa mugiye yikubire ko umutamana kenyera kuko tugomba tugende tunyaruka umumarayika aragenda kuri speed iyo akubwiye nkurikira hari gihaguruka ukaca wambara inkomezi zo kuguruka arasohoka aramukurikira yamara ntiyamenya ko ari by'ukuri umumarayika akoze ko ari by'ukuri ariko agira ngo abonye ibyo yeretswe nko mu nzotsi yaguma yibaza ati ndiko ndarota niyumva ingene iminyororo yokwitibura atamuntu ayikoze ko atawuyiciye yonyine ikifundura ntiyumva ingene aciye hagati mu basoda aguma yibaza ngo ndiko nderekwa kumbe n'ibyo by'ukuri biriko biraba na ndababwira ikintu cyaciye kiba Petero acaragenda hahandi bariko barasenga yagiye direct hahandi bariko barasenga bariko barasenga basengera Petero ati Imana turamubohoje oh haleluya ntibamwice bara interested ku bwa Petero biri kuvuga ngo Petero acaraza ku rugi aradodora bacha baravuga ati genda murabe ko bataje gutora uwundi muri twebwe umwe acarugurura ararunguruka arungurutse reka ndabasomere reka ndabasomere baciye kubateramye ba mbere no kuba kabiri bashika ku irembo ryugarije urugi rw'icuma rija mu gisagara reka sembere ku murongo wa 11 akenge kagarutse Petero aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye umumarayika wiwe akankiza ukuboko kwa Herode bo nivyo ubwoko bw'abayuda bwari bwashamaje bwari bushamaje vyose murongo wa 12 amaze kwiyumvira aja kwa Maria nyina wa Yohana ariwe Mariko aho bari bakoraniye benshi bariko barasenga Petero akomanga ku rugi rw'irembo umukobwa w'umugurano yitwa Rode aja kumvira aha bavuga ngo amenya ijwi rya Petero akanyamuneza kamubuza kugurura arirukanga arinjira ababarira yuko Petero ahagaze ku irembo baramwishura ati urasara nawe avuga ashimitse ati ni by'ukuri numumarayika wiwe bati ati nibyukuri nabo bati numumarayika wiwe kubera iki bari basanzwe bahura numumarayika wa Petero baramuhariza ati no ubonye umumarayika wiwe kuko umumarayika wa Petero abasana Petero aho ni ku murongo wa murongo wa 14 na 15 baramwishura bati urasara murongo wa 15 nawe avuga ashimitse ko ari byukuri nabo bati numumarayika wiwe ariko Petero ashishikara gukomanga gumadodora buguruye baramubona barumirwa araba mama abiganira uko umwami Imana yamukuye mu ibohero haleluya n'ibindi byinshi ariko akantu nagomba kubigisha na ahantu bamwishuye no mukobwa wa Roda yari umugurano kazi baramubwira ati no we ntubonye Petero turabizi aho usanga ubonye umumarayika wa Petero kuko umumarayika wa Petero asa na Petero nariko ndababwira ngo umumarayika wawe abasa nawe wenyine umukristo wese afise an angel umumarayika wawe nzobigisha akamaro k'uno umumarayika mu minsi iza umaze kumenya akamaro k'uno umumarayika uzoshobora kumutuma umubwira uti my angel umumarayika wanje genda hana yagenda bakibaza ngo babonye wewe kumbe babonye umumarayika wawe oh my god ndiko ndavuga ibintu byisumbuye mu isi imwe hariho urugezo rundi nzobigisha ushobora kumenya izina ry'umumarayika wawe ukamuhamagara mu izina kugituma ku mwana wawe wimfura ati nzanira amazi ugahamagara umumarayika ati genda kwa naka umubwire ko hageze kunyishura ukamutuma ku muntu agufitiye ideni akagenda akamubuza amahoro ijoro ryose akararo kangagurika yumva umenga yo kwishura ideni kumbe umumarayika wawe yagiye kumubuza amahoro aya sinzi ibintu nabwo kuvuga iyi ndwi uku kwezi kwa 12 turimo gutarahera abagufitiye amafaranga bayaguhima izina rya Yesu umumarayika wagiye kubabuza amahoro your angel is going to disturb them umumarayika wagiye kubabuza amahoro uwakwemereye ibintu mu nyuma arabivamo umumarayika wagiye kumubuza amahoro mpaka bikuzaniye sinzi kuko muranyumva abantu basezerana ibintu je wonyemerera ikintu kareka kugishitsa ndatuma umumarayika leko shanda rabagada bosh umumarayika wawe bari mu ishusho yawe umuntu agufitiye amahera akarota abona umutelefona alo uzompaye amafaranga ryari kumbe si wewe ni umumarayika wawe yamutelefonye saa 8 z'ijoro usinziri arakabaya aya mashekele bedebos you angel aya aya vraiment ndiko mvuga ibintu byisumbuye hari abantu muhora murota muri ko muraguruka numumarayika wawe yaguteruye mu nzuzi ukabona uri kura fye abo bantu kenshi bararamba na ndikondera abakomantere zanyu amasara agiye hari umuntu yanditse ngo icoma nko muri rino joro marayika akangendera arakugendera mu izina rya Yesu bapfu twabo Regina bamarayika bakudandarize bya bindi aya abantu mufise ibintu mwasezeraniwe byahereye mu nzira umumarayika wawe agiye kubikorera ko mu izina rya Yesu your angel is going to operate in that career umumarayika wawe agiye gukorera muri ako karere gushika bije kumugaragara mu izina rya Yesu na uno musi kino gice cya mbere nakigarukije ngaha ngiye gusenga igice cya kabiri kumbure turagitegura ku bwanyu igice cya kabiri tugiye kugitegura ku bwanyu nibaza ko ari abantu bafashijwe bantu b'Imana si ukuvuga ko tutazi ibintu byinshi Imana imaze kutubwira ibintu byinshi aha hari ibintu ntovuga ngaha ndabivuze mwese mwocamo mwideza bonesha kuri page yanjye ati yarasaze si byose tuvuga aha hari nk'ibintu Imana yampaye nanditse muri agenda nzokwigisha muri 2040 hari ibintu nanditse nzokwigisha muri 2027 kubera ndabyigishije ubu ishengero ritaragira capacity yo kubyakira hari nk'ibintu twerekwa Imana ikakubwira ati ukabibwira umugore ni divorce aca yomoka aca yibaza kwabana n'igihumbi ese hari ibintu turiko turasoma bibiliya hari ibintu Imana igusobanurira ukavuga ati my God. Usanze hano ndiko ndasoma Bibiliya rigiye ngo mindi ruti kubera iki uri kurahishurirwa ibintu n'abantu badatahura n'ubwenge bwawe wumva umenga buracanganye. Nicyo gituma ni wamfata hano ndiko ndasoma Bibiliya usanga mfite igikombe cy'amazi ngumanwa kwarigeze soma ibintu nkumva reka manze noge mu mutwe vrai. Imana ikaguhishura ikakumurikira mu ijambo ry'Imana kavuga ati ibi ni biki. Turacyafite byinshi byo kubigisha ariko muriteguye kubyiga. Dufite byinshi byo kubigisha ariko idini ryarababoshe. Iyo umuntu atanguye kubabwira ibintu byisumbuye ngo wowe n'umunyakuzimu, iyo umuntu akoreshejwe ibintu byisumbuye ayo n'amareba aha ndiko ndababwira amakode ingene tuvugana n'abamarayika n'ingene tubona isi y'impemu n'ingene isi y'impemu yopera kubera ko tutabibigishije dutanguye kubikora mu buntu umenga dukoreshwa n'amajini. Dutanguye kuvugishwa ati ndabona umenga twasaze umenga n'amajini kubera iki ni mu ishengero ry'Imana ntibigeze babigisha bino bintu. Ni hake sinibaza ko hahari ni hake mu mashengero bazobigisha bino bintu baza babwira gusa ngo Yesu agira neza mwihane bene data. Wamara kwihana ugatahura igikuri ukabandanya kubaho bwa buzima ye ariko inyuma yo kwihana ariho kwakira ubumenyi bw'isi y'impemu ariho kwiga ngene isi y'impemu ikora. Oh my God. Akantu kose baragakritika, akantu kose kadutse baragakritika. Oh, ibyo bintu si byo. No, listen. Haracyariho byinshi byo kwiga. Haracyariho byinshi byo kwiga. Ubure si ngombwa ngo tuje mu ishengero kugira twige. Imana yaravyoroheje. Mwari muzi ko mu bihugu byo hanze batakigira amanyubako y'amashengero za Amerika, amashengero aba alinye online churches. Bariga ariye kubera akazi ari kenshi. Bakagabanya amatike. Ugasanga ishengero pastori ari mu nzu n'ibyuma bagatanga amashikanwa bagaheza aba bakiga. Kubera ishengero ni iki? Ishengero si inzu, si inyubakwa. Ishengero ni umubiri wa Kristo. Mwicaye muri babiri muri ishengero ry'Imana. Oga. Ariko ino mu Burundi nkuko tubigisha nga mora ndaba iyo turiko turigisha nkuko ukavuga ati hageze umwanya wo gutanga amashikanwa umwe wese atanga ishikanwa uko ashobozwa yisunze ivyigwa twize ubona amakomantari yabamwe ngo basigaye arabasuma ngo ishikanwa kuri Facebook. Ah, mu bihugu byo hanze bateye imbere umwe wese asengera mu biro kubera umwanya muto avuga ati sinabuze umwanya wo gushika $100 yanjye ndatanze ishikanwa agasenga ari ku mashini kandi ibitangaza bigakoreka agakira ari ku mashini ariko arakurikirana. Ntabwo murabona dusengera bakadaho turi mu kiganiro bakadaho isumu. Ntabwo murabona bashinga intahe twabasengeye kuri telefone. None nyamba Imana yo gukora kuri kure byo kunanira gutanga ishikanwa rya buri kure. Muzimu ruguruka amaso mubona isi aho igeze. Nawe ngiye kubigisha ninabona mufite inyota muri no minsi igiye kuza ngiye kubigisha ibintu byisumbuye. Kuko imbere y'uko Yesu agaruka Imana irakeneye abantu bakuze mu ijambo ry'Imana. Imana irakeneye abantu bari equilibre mu ijambo ry'Imana. Imana ntikeneye aba bebe spirituel. Imana irakeneye abantu bakuze bavugana nayo yiyereka. Nk'ubu huye abamarayika bagiye gutangura kubagendera kubera iki mu minsi iheze kubera imbere y'uko ndakwigisha kino cigwa hari abamarayika bakwiyereka ukaca wiruka nk'umumarayika aje ukabona nuwa bre uvuga ati iki n'igisizi mwene ubona umuyaga uvundurutse mu cyumba cyawe akayaga ati yeee abapfumu baraneye. Ariko nk'ubu wamaze kumenya ubwoko bw'abamarayika bamwe bamwe akwiyeretse ntuzokangurirwa ati ah uyu ni umumarayika w'umuco, ah uyu ni umumarayika wa intercession w'abanyamasengesho, uyu ni umumarayika we. Muri kumana nawe hari ikigo iyo kije gica kimurika maze ibidasanzwe bigatangura gukoreka. Ibi biratangurana na rino joro abamarayika barabagendera mu izina ry'Yesu. The angels will visit you in the name of Jesus. Abantu bagwaye hari umumarayika wa operation aza kugukora kico kivyimba cyo munda. Abantu banyoye isumu muraza kurota mubona umuntu ariko aragira gutya kunda yawe ucudaba kumbe nyene urabihejeje mu nzozoro tume ngura dashwe kumbe nyene byahetse. Hari abantu baza kukubwira oh my God ndadekaraye kuza kugenderwa n'abamarayika uherere ino joro mu isina ryayo bakuvugishe bagutembeze mwari muzi ko ibihugu bimwe bimwe maze kubijamo ntavuye nga mwijoro mu marayika kancomura kantwara nkisanga mu gihugu runaka nka kizunguruka ntangwe kuki kubyiruka menga namayo n'amapankarte nkaba no yagusomera kumbe sindahonyorayo umumarayika w'imana yaguteruye akaja kugutembereza akagutwara usinziriye ukararura tembera ahantu runaka nibaza ko mu misi nzobigisha ibijanye n'iyerekwa vision ngene ushobora kubona mu isi imwe mu iyerekwa gusobanura indoto n'ibindi bifite byinshi byo kubigisha ariko ndacabasengera kugira mubanze mukure gatoya reka ndabasabe imbere y'uko nsenga ufise ishikanwa ryawe utore ishikanwa ryawe hano murabona muri ko murasoma kuri ano majambo ariko aracako arengana ushobora gutanga ishikanwa ryawe kuri Rimikash ushobora gutanga ishikanwa ryawe kuri Ecocash ushobora gutanga ishikanwa ryawe abari hanze y'igihugu cy'u Burundi udakoresha Rimikash cyangwa Ecocash ushobora kutwandikira kuri WhatsApp iyo nimero ya Leo iyo ya Ecocash irakora kuri WhatsApp ukatubwira ko ugomba gutanga tukakubwira ingene ushobora kurungika ishikanwa ryawe ikigira 10 cyangwa se ikimazi cishimwe ni byiza kwimenyereza iyi Imana ifasha umwanya wo kukwigisha ibintu nk'ibi tanga ishikanwa nimushobora kwibaza ko hari ingufu dukoresha kugira kino kigwa kibashikire uno musi niriwe mu mafungo kuva mu gatondo nari nicaye ku gitanda gutyo ndiko ndasoma Bibiliya nongera gukurikirana ijambo ry'Imana kuva mu gatondo gushika 18h30 19h zibura niho nciye nza mbwira abahungu banje ati mwese ari byuma mu kanya ndaje muri studio kugira mpave muri kiganiro kugira nigishe iby'Imana iri kirambwira ize kufungura sindafungura mu kanya madamu yabinza niyo ndabifungura ndabwira ndabandanye mu kanya ngira manze nigishe so ni wagirirwa ubuntu karongo umuntu yitanga ku bwawe imenyereze kuzurakira ayo mavuta naho ndiko ndabigisha bino nimwibaze ngo byarizanye byarazanye no gusenga bizana n'ubuntu bw'Imana kandi ariko wowe birashobora kukorohera ko bitemba ku buzima bwawe iyo ufashishika ukabiba muri kino cigwa avuga ati Imana iki cigwa ndahakanye ko gica mu gutwe ngo giseruke mukundi ndatanze ishikanwa kugira ngo kino cigwa kimate ishikanwa Imana ntirabukora ingana Imana iraba umutima ushobora kuba ufise 15,000 2,000 150,000 tanga ishikanwa ryawe hari ishikanwa hakaba n'imbuto imbuto ni iryo shikanwa ubiba mu iryo jambo kugira ngo abamarayika batangire gukorera uko mvuga ati Imana ubwo rugezo washize ko apotre ndarushaka kugira ndagwakire ndatanze rino shikanwa kugira ngo rugezo nanje ndagwakire nibaza ko ndabasobanuriye mu buryo bukwiye imbere ko dusenga tanga ishikanwa ryawe ndabona umuntu wa mbere aje gutanga ishikanwa umuntu yitwa Nifasha Gaspar Imana iheza agira ishikanwa ryawe may God bless your offering yes ushobora gutanga ishikanwa kuri Ecocash kuri Rimikash ishikanwa ryawe telefone nije ndayifise nga haleluya God bless you ngiye gusenga rero nari nashatse abatanze ishikanwa nce ngira ko ndabasengera nabagomba baritange mwese ndabasengera hamwe kugira ngo rino joro ikicigwa kibacikira ubuzima bwanyu mu izina rya Yesu Kristo amen mwihangane nguma n'ubuki kwerejwe ijyakoze cyane mwimenyereze kuza murafata ubuki ababishoboye muze murarondera sezame birafasha kutibagira rimwe na rimwe n'imirongo wasomye muri Bibiliya benshi murasoma n'imirongo mukaca muyibagira imenyereze kuza murafata ubuki sezame igihe muri ko murasoma Bibiliya ugasoma uri kurahekenya ibyo sezame ntituzimbye vraiment ntituzimbye birafasha ugahekenya ukaba uri kurasoma Bibiliya mugabo amen ta uri kurahekenya ibyo sezame birafasha ko ibyo wasomye udaca ubyibagira Imana ibaho umugisha ubundi muntu aje gutanga ishikanwa giwe ni witwa Renovandi Jimbere ishikanwa ryawe ryashitse undi munaje gutanga ishikanwa ni Nkunzimana Firma ishikanwa ryawe ryashitse God bless you undi munaje gutanga ishikanwa ni Mukeshimana Thierry ishikanwa ryawe ryashitse God bless you na hariko limikasha ariko iko cash ngaho ushobora gutanga ishikanwa kuri iko cash cyangwa limikasha ushobora no kubikorejo aho uzorirongera ushobora kubikora n'undi munsi uzo buri kuri urakurikirana kino cigwa na rero nabazogikurikirana caraheze kicigwa kizokubera umugisha ndabizi ko hari ukuntu giye gukura mu buryo bw'impembo data mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ijambo ryawe uri kwizerwa uri umwizigirwa urashoboye ndasenge buri wese ariko aradukurikira in the name of Jesus nugayama soyanje umumarayika ariko aravugira mu gutwi kwanje kwibubafa ko hari abantu bamaze imyaka ibiri babana n'umugore n'umugabo barahejeje amashuri bafite ama diplome ariko iyo myaka ibiri yose iheze atakazi bararoma ndabasengeye ngo Imana ibugururire umuryango w'akazi mu izina rya Yesu Kristo fidel ishikanwa ryawe ryashitse Imana iguha umugisha uyu mumarayika avuganye nanje kuba ku mugore n'umugabo babana imyaka ibiri iraheze barahejeje bose bafite ama diplome ariko nta kazi bafise Imana yugurura umuryango w'akazi mu izina rya Yesu Kristo uyu muntu ashaka ubugeni mu kwezi k'umunani kwa 2022 Imana iravyivanze mu izina rya Yesu Kristo. Imana iravyivanze mu izina rya Yesu Kristo. Nuko rero Imana nagushimiye ijambo ryawe. Wakoze kubana natwe no kudushoboza kwakira kino cigwa. Mana igihe cyose ijambo ryawe rije rizana na ubuntu n'ubushobozi bushoboza ubujyakiriye kubigenderamo. Ndasenge buri wese yabanye natwe muri kino cigwa. Nuzo gikurikirana inyuma yuko tuva hano ndasenga mu izina rya Yesu ikicikwa kimucikira ubuzima ikicikwa kimuhindukira ubuzima igicikwa cyugura imiryango yari yugaye ikicikwa cyugura amaso yawe kugira ngo utangure kubona mu isi uhera rino joro abamarayika bivange mu bikwereke abamarayika bajejwe intercession ndavuze ngo baterura amasengesho ya wasenze bayaduga de kumana nkuko bateruye amasengesho ya Cornelio maze ijwi rirumvikana ngo Cornelio we ugusenga kwawe kumviswe kwaduze gushikira Imana ndasenze ngo umumarayika aterure amasengesho yawe yaduze kumana in the name of Jesus hallelujah ubwoko bw'abamarayika babagwanyi bajejwe kugwana intambara ndavuze ngo bakugwanira intambara uri kuracamo mu izina rya Yesu Kristo Gabriel akuzanira message vuye ku Mana mu gihe cya confusion agufashe guhitamo neza uwo muzokubakana in the name of Jesus Rafael akuzanira gakiza in the mighty name of Jesus in the name of Jesus uyu mumarayika yitwa Liaza ndavuze ngo agendere ubuzima bwa benshi rino joro yintervene mu gihe abantu benshi batabona neza inzira yo gufata in the mighty name of Jesus ndavuze ngo Mikayeli aze kuzitura ibintu byawe byari byugaraniye ahantu inyishu n'amasengesho yawe yaraziriwe umumarayika Mikayeli aze acagagura imigozi abibashikura abadayimoni babifashe abishikura abapfumu bafashe uruvyaro rwawe ashikura abapfumu bafashe mariage yawe abigushikirize ibi ndabitangaje mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu somebody shout hallelujah hagira umuntu avuga ati hallelujah amen hallelujah Leba rabasha katarabash. Thank you, Jesus. Somebody is receiving. Somebody is receiving. Somebody is receiving. Ibyo byose ndabibatuye ko mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. 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 So ngari kumwe na Apotre King Dedone jewe muto mu bakozi b'Imana bose bahari mutoya mubera b'Imana ariko nagira ubuntu kugira ngo ndabashikirize ibyo Imana yampaye kugira ngo ndabafashe gutahura ijambo ry'Imana sintahura byose kuko Imana ntitahugwa nini cyane sinzi byose nzagace gatoya gusa k'Imana ariko ndacasenga ngo Imana ishoboze kuyimenya kurushaho ngejeje ndiko ndisengera nagusengera nawe ngo Imana ishishikare kukugurura amaso nijewe mwari kumwe ndabakunda ndabahoza mu kanwa uko nsenze ndabagumiza ku mutima w'amasengesho ijoro ribabere ryiza ubuntu n'imbabazi bibane nawe ino video ejo muzoyisanga kuri YouTube kino gice cya mbere Imana niyamuruhusha ejo nzobigisha igice cya kabiri ariko itampaye uruhusha nzobabwira muntu bitangura haleluya kuko nitwirongora turongorwa n'Imana niyanyemerera nzobigisha igice cya kabiri ko Kristo umbeye gusumba kino gice Kristo umbeye cyane ariko ndashyiraho amatanguri navyo nigishije no munsi yari introduction intangamarara Imana niyamuruhusha rero nzobazanira igice cya kabiri arejo cya kundi munsi kandi munsengere kugira ngo Imana ivyemere Francine Muregwa ndagukunda Imana iguhumugisha n'umujyango wawe n'uruvyaro rwawe uramuvyeyi mwiza nkunda cyane Solange Imana iguhumugisha Solange ubwo warabatijwe amazi menshi je nibaza ko ukeneye kubatizwa sinzi ibyo ndiko ndumva ko ari byo sinzi ko warabatijwe amazi menshi nibaza ko ukeneye umubatizo Solange sinzi ko wabatijwe amazi menshi umengo urakeneye umubatizo wo mu mazi menshi Eliane Beni Imani guhumugisha avuze ngo I love you more, I love you too. Olive Neri ati turagushimiye kandi turagukunda. Murakoze kunkunda. Munkunda kuko nabanje kubakunda. Oh Imana Jamari, God bless you. Fidel, God bless you. Vianne, God bless you. Claudine Vitu, God bless you. Bafutwa Regine, God bless you. Belle Chanel, God bless you. Ubuzima bwa benshi burahindutse rino joro hari ibintu bitanguye gukoreka. Theogene, God bless you. God bless you so much. Perpeti ahingamiye ndagukunda cyane urabizi mafi hanyuma mukaza ukumva abantu bari ko barapinga abantu ndabibiribanga mukaza abona umuntu kuma Facebook aguma tukana tukabakozi b'Imana muzomenye ko atakintazi umuntu afite icyazi ntaguma avuga ubujambo bwinshi yishurana n'abantu bagenda ba sataniste erererere nta n'umuntu numwe arafasha gukizwa nta n'umuntu numwe arasengera ngo abohoke na muba abantu bacakwica mwumvirize mwumvirize mwige amen nk'ubu wowe urabyize abazokubona ubabwira ngo nabonye umumarayika saa cyenda z'ijoro avugana nanjye bazokubwira ngo urasa kumbe hari umunsi mu ijoro wari kurabyiga wiga ingene simpe mikora God bless you so much mushishikare gutanga ishikanwa kuri ino nimero Echo Cash Rimi Cash abari hanze mutwandikire kuri iyo nimero ya Echo Cash irakora kuri WhatsApp tubabwira ingene ishikanwa ryanyu bishika Imana ihezagira ishikanwa ihezagira ikimazi cawe ihezagira imbuto ihezagira igira cumi Mwizi na Yesu Kristo. Amen. Mushishikare kugira ibihe byiza cyane. Mwari kumwe na Apotre King Dieudonne umukozi wanyu kuko birivuga ngo ushaka kuba mukuru akorera abandi. Yesu abahezagira bari bagoye mwakira ugukira abari bafite amadeni nababwiye mu marayika wanyu ibyo agiye gukora. Tuzasubira guhura mu ofisi ntahe ya kino cigwa ingene cyatangiye gukora mu buzima bwanyu. Ndabibatuye ko mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. 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 God bless you so much. God bless you so much.